Asomafoɔ no nnwumatie dwo no mmienu.
Anuanom ne agyanom, muntie m'ano a meyi makyerɛ mu yi.
Na ɔtee sɛ ɔrekasa Hebri kasa de kyerɛ wɔ no, ɔyɛ kum koraa na ɔse,
meyɛ Yudani a wɔwoo me Tarso wɔ Kilikia, na ɔyɛ ne me kuro yi mu Gamaliel n'ase, na wɔkyerɛkyerɛɛ me agyanom mmara no mu pɛ, na mebɔ Onyankopɔn homɔden sɛdeɛ mu nyinaa moyɛ nnɛ yi. Na metaa ɔkwan yi de kɔɔ wuo mu. Mekyekyeree mmarima ne mmaa, na meyii wɔn maa wɔde wɔn kɔguu afiase, sɛdeɛ ɔsɔfopanin nso ne mpanimfoɔ nyinaa di me adanseɛ. Wɔ nkyɛn so na mekɔgyee nwoma sɛ mede meekɔma anuanom no, na mekɔɔ Damasko sɛ meekɔfa wɔn a wɔwɔ hɔ no nso nkyehoma mu maba Yerusalem na wɔatwe wɔn aso. Na ɛbaa sɛ menam kwan no so na mebɛn Damasko no, ɛbɛyɛ awigyina no, mpofirim hann kɛseɛ bi firi soro hyerɛn betwaa me ho hyiaeɛ. Na mehwee fam, na metee ne bi a ɛsee me sɛ, Saul, Saul, adɛn na wotaa me? Na mebuaa sɛ, ɛyɛ wo hwan yɛ awura? Wɔka kyerɛɛ me sɛ, ɛyɛ me Yesu Nasareni a wotaa no no. Na wɔn a wɔne me nam no hunu hann no deɛ, nanso wɔante deɛ na ɔne me kasa no ne. Na mekaa sɛ, ɛdeɛn na menyɛ Awurade? Awurade ka kyerɛɛ me sɛ, sɔre kɔ Damasko, na ɛhɔ na wɔbɛka wɔ adeɛ a wɔahyɛ sɛ yɛ nyinaa ho asɛm. Hann no animonyam a ama ma nhunu adeɛ nti, wɔn a wɔne me nam no sosɔɔ me nsa, na wɔde me kɔɔ Damasko. Na ɔbarima bi a ɔfrɛ no Anani a ɔfɛre adeɛ, sɛdeɛ mmeranteɛ a Yudafoɔ a wɔwɔ hɔ nyinaa bɔ no din pa, baa me nkyɛn begyinaa hɔ ka kyerɛɛ me sɛ, onua Saul, hunu adeɛ. Na ɛdɔ no ara mu memaa m'ani soɔ mehunu no. Na wɔkaa sɛ, yɛn agyanom Nyankopɔn ayi wo ato hɔ sɛ hunu nipa a ɔpɛ, na hunu ɔteneni no, na tenne bi firi n'anom, na wobɛyɛ ne danseni, na woadi deɛ woahunu na woateɛ ho adanse akyerɛ nnipa nyinaa. Na afei, adɛn na worekyinkyim wo ho? Sɔre ma wɔmmɔ wo asu nhoro wo bɔne na bɔ Awurade din. Na ɛbaa sɛ mesane mebaa Yerusalem na mebɔ mpaeɛ asɔre fie no, adeɛ tɔɔ me so, na mehunu no, ɔka kyerɛɛ me sɛ, ma wo ho nyɛ hare na firi Yerusalem ntɛm, ebisɛ wɔnnye w'adanse a wobɛdi no me ho no. Na mekaa sɛ, Awurade, wo ara wonim sɛ wɔn a wɔgye wo die no, mede wɔn me gu afiase, na mehwee wɔn hyiadan nyinaa mu. Na wɔnhwɛ wo danseni Stefano mogya aguo no, na me nso megyina hɔ, na mepene so, na mehwɛ wɔn a wɔkum no no ntadeɛ so. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, kɔ na mɛsoma wo mafiri ha akɔ akyirikyiri amanaman mu.
Na wotie no bɛduruu asɛm yi so, na ɔmaa wɔn nne so sɛ,
yɛsɛ wɔ nnipa afiri asase so na ɛnsɛ sɛ wɔtena ase.
Na wɔreteateam na wɔreto wɔn ntoma gu tu mfuturo gu ahunu mu no, ɔsafohene no hyɛɛ sɛ wɔmfa no nkɔ aban mu, na ɔkaa sɛ wɔmfa mpire mmisa no, na wɔnhunu adekɔde a enti wɔbom gu ne soɔ yi. Na wɔde nnwanhoma dwere no no, Paulo ka kyerɛɛ ɔhaso panin a ogyina hɔ no sɛ,
mowɔ ho kwan sɛ moka onipa ɔyɛ Romani na wɔmmu no fo mpire anaa?
Na ɔhaso panin no tee saa no, ɔkɔka kyerɛɛ ɔsafohene no sɛ,
ɛdeɛ na worebɛyɛ yi? Hwɛ, onipa yi yɛ Romani.
Na ɔsafohene no ba bɛka kyerɛɛ no sɛ,
woyɛ Romani a ka kyerɛ me.
Na ɔse,
ani.
Na ɔsafohene buaa sɛ,
me deɛ, ɔman ba yɛ yi, mede sika pii na ɛtɔɔɛ.
Na Paulo se,
me deɛ, wɔde woo me.
Ɛna ntɛm a wɔn a wɔbɛbisa no no firi ne nkyɛn. Na ɔsafohene no tee sɛ ɔyɛ Romani no, ɔsuroo sɛ wɔakyekyere no. Na adeɛ kyeeɛ no, ɔpɛ sɛ ɔhunu adekodeɛ nti Yudafoɔ totono ano no mu nokorɛ nti, ɔsanee no firi ne nkyehoma mu, na ɔhyɛɛ sɛ asɔfoɔ mpanin ne wɔn badwafoɔ nyinaa mmra, na ɔmaa wɔde Paulo ba bɛgyinaa wɔn anim.